sakure anomubatsira chanogona kunyaya nomuyamura chanokwanisa kunyaya nomubatsira chanogona kureva nomuyamura guma wangu munhu atende guma wangu wenyama umbere guma wangu munhu atende guma wangu wenyama umbere yangwe zvotuka seropa munhu atende guma wangu wenyama umbere I'm